for a day, we shall. Right now, I say, not on my also. And Miras also sent me no me and no, you say your home crying, not your tea home for. And now, someone may know what I can say. A hand for the woodrow, not a hand for an awok. A dear back one person was shining so a wabra boy, you money, sir. Se wae hunu baabi a wadura hunu baabi a wokɔ ɛna sɛ wonnim baabi a wokɔ so a hunu baabi a wadura enipa bebree agyae abrabɔ no mu na montuo ɛwɔ kwan mu ɛsan sɛ onipa bi ebu nabɛm ɛsan sɛ onipa bi akyerɛ ne sɛ baabi a wogyina ana baabi a wokɔ no ɛnyɛ Odofo ade ba kwa mpesa wo shene nsone se onyankopon anka nkyere wo se wo ba no san krofo no unhia wo. Sabra bomu ahwe ase ni ho no mo a osori yesu eni ho. Ba bi e wodru a ayete no. Eno na kyere wo se de aka no edoso. Enwo sra Ewurade ma odifo Samuel. Edi gu David tiri suo no se woye wonhene no ama na anye wonhene prekope. Nemum Samuel sra no echi no. Na David ebefa amane hunumu. Se woda yeson esoa ene wa mane eye kese. Se woda yeson esoa ene wo haw eye kese. Nansu me futu se mwa mede ma wone se. Hunu bebi ya woko. Ne kai bebi ya wadro. Kai bebi ya wadro. Ne hunu bebi suwa woko. Enunda be ma na muntiyo no aye yedi ya mao. Odofu eni pape kosu akasa. Se wa yu. Se unye yu. Eni pape kosu akasa. Ne mom se wuni mbebi ya woko a upika senti mi muwa bemu. Abrabon ekwan no enye mre. Nenso no, bebi a wokoro ne hiya enye bebi a wadru. Ene bebi a wadru nchumwa wanten na dobe ko bebi a wokoro. Enti ene mefutu nyina eye bakope. Hunu bebi a woko. Neshe bebi a wadru. Ne yi ni pa wubu a bem efri wakwen. Esan se ye wo nipa bi wo be wadanfo ne na di kro ntia wo baaye no e ya bebuo ye wo nkrofo bi wo so mu buo e wo kwan ne so se mu wie wo madwuma a wo be gya wo akọ se da bia wo hwe nipa ye bu wo bam ni nipa ye gya wo kọ a wo ntumi nduru ba bia wo kọ san krofo no ma me papa ye be yin nyina wo mu nkaye wo so mu mere ne so wo bra bu mu a wo mu be kọ Enti jai se ni pano asemono toho. Ne she bebi ya wokon. E ho eni hiya. E da wube dru hono. Sa ankrofono mo san yen omba befe shew. Enti mesrew. Na mesre wunkura yse. O nipa wafri wakwe mokon manenko. Nye wabre wana montuwa na woje wonsane jene insane eko. Na dati se wuku dra. Wati masu umusa do maba. Na omwa mpo ene beba. Asem ye ba kopɛ se wonni baabi a wo kwa ohunu baabi a wadro etime futu sem ye jai nipa mu na etu ana mo nipa bɛkɔ so akasa na da bia nipa bɛnya bi so aka enu mmerei awurade won hyira na fa sem tietie ye maka kyerɛ wi ni sɛ hunu baabi a wo kɔ na kai baabi a wadro na ɛsɔre etu ana mo nzo na awurade adi bedro Ewi ase wo ba wa mfa obi ama saa so na wo mfa obi nko ne wo wu wo kɔ bewu agya wo entafo ba ko pɛkɔ ma ba ko atena se onyankopɔn na ne baaye no onyankopɔn na ne bɛkɔ won hyira wo na won ka wo na won hyɛ wo nkuran amen